Kauti xibilili kumgwedini. Undehle. Suwali kwekwe leqhwili. Then. Wazwathi nqa, ngathi sizanama. Then. Nana le ntwana.
Nonsense sibomvana kanti.
Of course him is our me. Hey. Jonga kwathika namahamle. Xa ukhamisa utyale. And then they are cool, Naha, the Mundam Chagas of Agat. Demkos? Hey, go along and tell them of a swap and boom. Element a man a logo. Then, what color am Nangogo? Hey, then run. Hey, we are going to watch it. Hey.
Hello, Tatu Draha. But we are full. The Zogutala is shallow 15. Hanga Uzogutambulisa now. Ukuban, Chico Ponteba, Jonga Katin, go to.
Jonga, what is it? Ufike kwangqinge nje apha kum. And if? Eh? Ufike kanye. Apho ungenodlula khona. Andika park itu ithethe ukuthi londo leyo uzomnka isizwe sisemqolo
andifuna umkande godolo linobekhaya kopheko mangigoqoze isizwe sisemqolo
godi hamba menemene ndilokutya ndindawo phakela ungaye kwacaps nje then kha ngimana kwajikini livasa
None of them.